ndi nthawi ya nkhani kuchokerakuno ku MBC ndipo madzulano muli ndine mwesezo mawa ndi mzangayu Savita Wilima koma poyamba naye mitu ya nkhanizi.
President Chakwera wati ali ndi chikhulupiriro choti mavuto akusowa kwa mafuta tsopano achepa potsatira ulendo wake wa ku United Arab Emirates. Dziko la Malawi lakumbukira tsiku loona zaufulu pa dziko lonse polimbikitsa mgwirizano pakati pa boma ndi mabungwe olimbana ndi mchitidwe ochitana nkhanza. Ndipo boma la Britain lati lithandiza pa ntchito za maphunziro ndi ndalama zokwana 39 million pounds zomwe ndi pafupifupi 90 billion kwacha.
Tsopano mkhanizi mwa tsatanitsatani. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ali ndi chiyembekezo choti mafuta akusowa kwa mafuta tsopano achepa potsatira ulendo wake wa ku United Arab Emirates. Dr. Chakwera wanena izi pa bwalo la ndege la Kamuzu International mu mzinda wa Lilongwe pofika mdziko muno. Dr. Chakwera anakumana ndi mtsogoleri wa dzikolo pa nkhani zopindulira maiko awiriwa.
Ndine wakondo kwambiri chifukwa kumano watu ndia president komanso akulu-akulu boma la UAE wakhala kumano wabwino kwambiri nkhani yayikulu imene ndinapitira ndi ya mafutayi koma takambirananso zina ndi zina kuti mgwirizano wathu sangokhala wokhudza mafutawa komanso kukhudza zinthu zina zokhudza anthu a business amene akhoza kubwera kudzachita mabusiness wawo kuno kwathu. Cholinga chakuti nkhani ya zachuma ndi nkhani ya zamafutazi zikhale zakuti zakhazikika ndipo tilibenso vuto kutsogoloku. Tereku tsopano mpongofunika anthu athu ayenderere zimenezi kuti zikhazike bwinobwino pali pano palibe vuto lilonse. Takondwera kwambiri kuti tsopano zimenezi zikhala mchimake.
Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Hussey alimbikitsa kuti pakhale mgwirizano pakati pambali ya boma ndi mabungwe omenyera ufulu wa anthu kuti dziko lino lichite bwino pa ntchito yoteteza ndi kulemekeza ufulu wa chibedwe. Dr. Hussey amayankhula izi kumangochi pamwamba wokumbukira tsiku la ufulu pa dziko lonse. Tili ndi zambiri mu lipoti ili la Owen Mavula.
Mwambo wa chaka chino okumbukira tsiku la ufulu wa chibadwidwe omwe wachitikira mboma la Mangochi unasonkhanitsa atsogoleri amabungwe aona za ufulu wa anthu, mafumu komanso atsogoleri azipembedzo. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala kupita ku bwalo la zamasewero la Mangochi komwe kunali zochitika zonse. Mwazina makulu onse okhudzidwa ndi nkhani zomenyera ufulu wa anthu mdziko muno amaunikira momwe dziko la Malawi likuchitira pa ntchito yoteteza ndi kulemekeza ufulu osiyanasiyana omwe anthu ali nawo. Polankhula pa mwambowu wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Hussey walimbikitsa mgwirizano wabwino pakati pa mabungwe omenyera ufulu wa anthu ndi nthambi za boma ponena kuti mgwirizano ndi wothandiza kwambiri pa ntchito yoteteza ndi kulimbikitsa ufulu wa anthu mdziko muno. Dr. Hussey ati pamene dziko lino likuunikanso momwe likugwirira ntchito yoteteza ndi kulemekeza ufulu wa aliyense ndikofunikanso kuti nthambi zonse zidzigwira ntchito molunjika masomphenya amodzi woteteza ufulu wa anthu mbali zonse.
Tinatithandizane kuti next time you come here you should say the space is growing bigger and bigger. Takuombera ndi manja Malawi Human Rights tifunaso next year tizakuombere ndi manja. So ndimakhulupira kuti pakakhala vuto, vutolo lionedwe, litesedwe, osalizungulira. That's why I'm asking you kuti talembani zimenezi kukupangisani kunena kuti the space is shrinking terribly, kuti tithandizani. Because ndinu Malawi, ife ndife Malawi, chingakhale anzathu akuchokera maiko akunja, they are coming here to help us. So let's work together as a team.
Mau wake nthumwi ya bungwe la United Nations kuno ku Malawi a Rebecca Ada Donto yati kuteteza ndi kulemekeza ufulu wa anthu ndi gawo limodzi lofunikira kwambiri pa ntchito yoonetsetsa kuti mdziko muli mtendere. Kupatula mwambo okondwerera tsiku la ufulu, bungwe lolimbikitsa kuteteza ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission MHRC lachitanso chikondwerero choti lakwanisa zaka 20 ndi zisanu likugwira ntchito zake mdziko muno. malingana ndi wapampando wa bungweli achikondi chijozi mzaka zimenezi bungweli layesetsa kulimbikitsa ntchito yothana ndi nkhanza zogonana pa ntchito kulimbikitsa ntchito yoteteza ufulu wa anthu othawa m'mayiko akunja pa zifukwa zosiyanasiyana komanso kulimbikitsa kuteteza ufulu wa anthu omwe akusungidwa mndende za dziko lino maka pofuna kuchepetsa kuchulukana kwa akaidi kungotchulapo zochepa. Owen Mavula, MBC Mangochi.
Nduna ya zachuma simplex chichwa la banda ya mikila bunge lona za chinyamata la National Youth Council of Malawi potenga pombali kutuku la chinyamata umwea machita ulimi osia na siyana. Achichwa la banda mayankula izi mwenzi ndoli longwe pa mwambo kazikitsa tumbalanda la mazokuwa na 100 million zo mwezi kwembekezeka kutandiza alimi achinyamata. Gracious Banda wafika ndinkaniyose.
Tandizo la ndalama lomwe likupita kwa alimi achinyamata lachokera ku boma kutsera mu bunge la boma lona za achinyamata la National Youth Council of Malawi. Mabungwe ya alimi achinyamata 18 osiyana siyana ndi omwe apindule kutsera mu ndondomekoyi chaka chino. Nduna yoona za chuma a simplex chitola banda apempha achinyamata omwe apindule ndi ndondomekoyi kuti akhale olimbikira komanso agwiritse ntchito ndalamazi moyenera. Achitola banda ati boma ndilozipereka pofuna kutukula achinyamata ndipo thandizoli lipitirira achinyamata akuonetsa chidwi pogwiritsa ntchito thandizoli moyenera.
Ndi thumba limene takhazikitsa lero la 100 million malai kwacha zithandizira kuti achinyamata azitengana ugawo pokweza chuma cha dziko lino kudutsira mu ntchito za ulimi komanso za ma industry angonoangono. Ndi chinthu cha mtengo wapatali komanso mwina tilengerepo mwayi kuti pakati pa anthu 20 million mdziko anthu 70% ya anthu amenewa ndi anthu angonoangono.
Mkulu wa bunge loona za achinyamata la NAECOM Rex Chapota ayamikira boma popereka thandizo la ndalama lomwe achapota ati ndilofunika potukula dziko lino komanso kupititsa pasogolo ma business alimi achinyamata.
Thandizo limeneli ndi limene bungwe la National Youth Council of Malawi likupereka kwa achinyamata amene aonetsa kale luso ndi ukadaulo pa nkhani za ulimi. Achinyamata amenewa akupezeka mu zigawo zosiyanasiyana mdziko lino kotha kuti lero lino tapereka ndrama kwa achinyamata amagulu 18 amene akuchoka kuma district 14 mdziko lino.
Thandizo la ndalamali akuti ndi chiyambi chabe koma pali chimbikizo choti likayesa kuthekera kwa ndondomeko insogolomu likuyembekezeka kufika 1 billion kwacha kuti lithe kufikira achinyamata ochuluka.
Boma la Britain lati lithandiza pa ntchito za mapunziro mdziko muno ndi ndalama zokwana 39 million pounds zomwe ndi pafupifupi 90 billion kwacha. Nduna ya boma la Britain yoona zachitukuka Annalisa Dodds yomwe ili mdziko muno kwa masiku atatu yayankhula izi pomwe imayendera sukulu ya nseru kulilongwe. Ulendowu unali wokaona momwe ndondomeko yatsopano yophunzitsira phunziro la masamu ikuyendera. Olive Piri wafika ndi ripoti.
Malinga ndi a Dodds thandizo la ndalamali cholinga chake ndi kufikira ana opitirira 7 million ndi luso la masamu pomafika zaka 10. Izi akuti zipinduliranso atsikana okwana 1500 aku sekondale ndi uphungu komanso kuwalipirira sukulu kuti apitirize maphunziro komanso kuonetsetsa kuti zipangizo zogwiritsa ntchito ana ulumali zikupezeka mwazina. Ndunayi inasonyeza kukondwa ndi momwe ndondomeko yatsopano yophunzitsira masamu yakhuzira kakhozedwe kana msukulu za mdziko muno. A Dodds anatsindika kuti boma lawo lipereka thandizo la ndalama pofuna kuti ntchitoyi ipitirire kwa zaka zina zisanu. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wamaphunziro a Rachel Chimbwede Phiri ayamikira boma la Britain kamba ka thandizo lawo. Iwo ati ndondomeko yatsopano yophunzitsira masamuyi yapereka mwayi kwa ophunzira makalasi oyambirira kumaganiza momwe zinthu zikuyendera ndi kumatsatira zomwe zikuchitika.
Masamu sakuyenera kukhala paokha koma ndi gawo limodzi la moyo wa tsiku ndi tsiku la munthu kuna kuti tikuwerengera nthawi zonse zinthu.
Ndondomeko yophunzitsira masamu yatsopanoyi inayamba pofuna kupititsa patsogolo kaphunzitsidwe ka masamu makalasi oyambirira ku primary. Boma la Britain latinso lipereka ndalama zokwanira pafupifupi 5 billion kwacha zothandizira anthu nthawi ya mvula pomwe madera ena dziko lino kumachitika ngozi zogwa madzidzidzi. Olive Piri, MBC, Lilongwe.
Mtsogoleri wazogambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda watiboma limazindikira kuti ndi ufulu wa anthu kuchita zionetsero zabata ndi mtendere komanso anatiboma lomwero lilinso ndi udindo oletsa zionetsero za upandu pofuna kuteteza anthu ndi katundu wawo. A Richard Chimwendo Banda anena izi mnyumba ya malamulo poyankhapo dandaulo la a George Chaponda omwe ndi mtsogoleri wa phungu otsutsa boma omwe anati akudandaula kuti kangapo konse zionetsero zakhala zikukanika. Isaac Jali wafika ndi ripoti.
Atakwapatsa mpata kuti alankhule mnyumba ya malamulo pa nkhani zomwe anati nzofunikira kwambiri, mtsogoleri wa phungu azipani zotsutsa nyumba ya malamulo a George Chaponda anati chipani chawo cha Democratic Progressive DPP chikuda nkhawa. Atikaamba kuti kangapo konse anthu akhala kuwaletsa kuchita zionetsero mdziko muno, ngakhale kuti kuchita zionetseroko ndi ufulu omwe uli mmalamulo akulu a dziko lino, Constitution. Ndipo poyankhapo pa dandaulo la George Chaponda, mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda anati a Malawi eni ake ndi amene akhala akuletsa zionetserozo popewa kuti katundu wawo asaonongeke. Atikaamba kuti mbuyo umuza khala zikuchitika kuti katundu wa ndalama za nkhanikhani wakhala akusakazika pa zionetsero. A Richard Chimwendo Banda anati nthawi zina pofuna kuitana anthu kuti akachite nawo zionetsero, eni okonza zionetserozo akhala akugwiritsa ntchito mawu okolezera zipolowe komanso ziwawa. Ndipo a Chimwendo Banda anapitiliza kuwapempha George Chaponda komanso chipani cha Democratic Progressive DPP kuti azidzudzula ntchitidwa zipolowe, ndipo anatchulapo zimene zinachitika ku Ndilande posachedwapa kumene wachinyamata wina wa chipani cha Malawi Congress MCP adaphedwa, koma chipani cha Democratic Progressive DPP sichinadzudzule. A Chimwendo anauza nyumba ya malamulo kuti ngakhale kuti boma lilipoli limalemekeza malamulo komanso likuzindikira kuti kuchita zionetsero ndi ufulu wa wina aliyense, boma lomwero lili ndi udindo oteteza mioyo komanso katundu wa anthu. Padakali pano nyumba ya malamulo yakambirana ndi kuthana nayo nkhani imeneyi, ndipo zokambirana mnyumba iyi zayamba zaima kufikira lachitatu tukoloko masana. Isaac Jali, MBC, Lilongwe.
Nkhani zizo kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake.
President Chakwera wati ali ndi chikhulupiriro choti mavuto akusoka mafuta tsopano achepa potsatira ulendo wake wa ku United Arab Emirates. Dziko la Malawi lakumbukira tsiku loona zaufulu pa dziko lonse polimbikitsa mgwirizano pakati pa boma ndi mabungwe olimbana ndi mchitidwe ochitana nkhanza. Ndipo boma la Britain lati lithandiza pa ntchito za maphunziro ndi ndalama zokwana 39 million pounds zomwe ndi pafupifupi 90 billion kwacha.
Do you love food? And then suddenly felt the burn. Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try TummySit. It gets to work fast to stop acids. TummySit. Fast soothing relief from heartburn.
This December, get ready to experience a magical evening of music, joy, and holiday cheer at the Orchestra Carol Concert. A celebration of the season like no other. Join the Kamuzu Academy Orchestra, renowned for their breathtaking performances, as they fill the air with the sounds of Christmas. This unforgettable night will also feature incredible guest artists, Dan Kaoma and the Lulama Community Choir, alongside Emmanuel Mali and the Salvation Army Brass Band. It's all happening on Sunday, the 22nd of December, from 6 p.m. to 8:30 p.m. at the BICC Auditorium. Tickets are now available at the President Hotel at Umodzi Park, Mbowe Filling Station, and Red and White Meat Center next to Area 18 Puma Filling Station. Don't miss out on this enchanting evening of music that will warm your heart and bring your festive spirit to life. Get your tickets today. Let's make this Christmas one to remember.
Takulandirani mugawo lachiwiri la nkhani zathu. Bungwe lona zamadzi la National Water Resource Authority lati anthu okhala mphepete mwa madzi asamuke chifukwa ali pa chiopsezo chakusefukira kwa madzi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli amasoze kasambala ndiwo anena izi ku msonkhano wa adindo am'maboma osiyanasiyana owafotokozera zakufunika kotsatira malangizo kuchokera kwa akatswiri a zanyengo. Miriam Kaliza wafika ndi ripoti.
Poyankhula pa msonkhano omwe unabweretsa pamodzi adindo am'boma la Mangoje, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la National Water Resources Authority amasoze kasambala anati ngati mvula ibweredi monga mmene anyengo adanenera, boma la Mangoje lili pa chiopsezo chachikulu chokumana ndi vuto la madzi osefukira. Anapempha anthu okhala mbali mwa madzi kuti asamuke komanso kuti anthu asadzale mbewu mphepete mwa madzimo.
Nzoona kuti monga tikukambira siku leroli ndiye kuti madzi mnyanja Malawi ndi okwera ndi 30 cm poyerekeza ndi siku longa lomweli chaka chatha. Izi zikutanthauza kuti nyengo ya zinjayi yikuyamba pomwe madzi ali kale okwera mnyanja Malawi. Ndiye tikunena kuti anthu ali kuchita china chilichonse mbali mwa nyanja kapenanso mbali mwa misinja. Uthengawu wafika pa nthawi yake ku konsolo ya boma lino la Mangoje chifukwa muyenera kuzindikira kuti pali njira zingapo zomwe timagwiritsa ntchito kufalitsa mauthenga. Mwachisanso takumana kale ndi komiti yaikulu imatchedwa District Executive Committee DEC, takumana kale ndi makomiti azachilikuwa kumuza chilumali chakuti Area Development Committees, lero ndikomwe tikukumana ndi Full Council. Ndiye tikuona kuti uthenga wafikapi pa nthawi yake kuti apitirize kutenga kokawo kusanula uthenga kwa anthu awo kuti tilewe ngozi zomwe zimaza kamba kamasi.
Ndipo mmawu ake wa pampando wa konsolo ya Mangoje Councillor Abdullah Yusuf anati iwo akumvetsetsa zakukula kwa vuto lomwe lingabwere chifukwa chakusefukira kwa madzi, ndipo anati ayesetsa kutenga ufikire anthu onse m'bomali. Komabe anati pena zimakhala zovuta kuza anthu kuti asamuke mphepete mwa madzi pamene adamanga maziko awo kale.
Ifeyo ngati konsolo utenga umenewo taulandira bwino ngati Mangoje potengera ndi mavuto amene tinakumana nawo chaka chatha. Ndipo mwachimodzi imene tingapange ndi kulumikizana ndi anthu m'midzi makamaka malo amene akukhala anthu mphepete mwa madzi. Uthenga umenewo taulandira kuchokera kwa akuluakulu okhuzana za madzi mdziko lino, ndipo tiufalitsa cholinga kuti anthu akhale osamala malingana ndi chiopsezo chimene chingabwere malingana ndi kuchuluka kwa madzi amene ali chaka chino kosiyana ndi chaka chatha.
Boma la Mangoje ndi limodzi mwa maboma amene adavutika ndi madzi osefukira chaka chatha chifukwa nyanja ya Malawi komanso mtsinje wa Shire zinali ndi madzi oposera muyeso. Kuchokera kuno ku Mangoje ndine Miriam Kaliza.
Ndipo gogo wa zaka 84 wafa koma la nyumba lita Mugwera kamba ka mvula ya mkuntho yomwenso yasasula sukulu zina ndera la mfumu ya ikulu Kalumba kulilongwe. Pada kali pano anthu nderali apempha boma mabungwe komanso akufuna kwabwino kuti awathandize. Austin Fukola wadzandiza mbiri mulipotili.
Ifa ya gogo Losi Shaibu ya mvesa chisoni anthu amudzi mwa Ntambo ndera la mfumu Kalumba.
Nyumba imene ikoma ndi imene ndi chifukwa cha mphamvu ya mphepo imene inadza ndi mvula. Mayi amene achikulire azaka 84 tinapinja ndiye mutha kuona mmene zikuonekera mchithunzimo. Ndiye tinayankhulana ndi amfumu a mudzi uno, amfumu Ntambo, kuti atifotokozere mmene akhuzidwira mdera lino.
Mfumu Ntambo yati yataya chitsime cha nzeru komwe anthu mderali amafunzira ku nzeru. Apa mfumu iye ati nyumba zoposa 300 kwa Kalumba zikufunikira thandizo la msanga-msanga.
Mmene tikukamba pano
nyumba ndizoti madenga ugumuka zagumuka uchokera unanjiriku mpaka na ukuwatsa bango. Nyumba zagwaigwa ndithu komanso mipanda gwaigwa komanso miyo ya anthu ndimeneyi yutaika.
Sikulu imodzi chagogo imene yakhudzika kwambiri ndi ngodzi ya mphepo mmene nthawi ino ana akulemba mayeso ndi kuti kulembera pansi pa mtengo zimene ndithu zakhudza kwambiri ophunzira pafupifupi 800 andera lino.
Mphunzisi wamkulu pa sikulu ya chagogo Mark Chilole ati ophunzira oposa 800 akulemba mayeso movutikira.
Tikufuna thandizo loti mabloko abwezeredwenso malaka abwezeredwe padengapo tikhale kuti pofika January uno tikhale kuti anayambanso kufuzira mmaklasi mawo ngati mmene zimachitikira. Tinali oda kuti inamangidwa bloko yamangidwa bloko ina yoti mali ndikube kuti pofika January anaso yamba kuluwamo wa momene koma zikuti vurabe kuti pamene timaimbekezera kuti akhoza kuyamba kukuza mabroko enawa enaso asasuka
chiambire ni nyengo ya mvula chaka chino mvula ya nkuntho yaononga sukulu nyumba ndi katundu maboma monga Kasungu Neno Baraka kungochula pochepa Austin Fukula MBC Lilongwe
Bwalo lalikulu la milandu munzenda Lilongwe layamba kumva mlandu wa polisi 7 omwe akwaganizira kuti anasogoneza ndalama zokwana 1 billion kwacha kuchokera mchaka cha 2018 kufika mchaka cha 2020 apolisiwa akwaganizira kuti anamba ndalamazi pogwiritsa ntchito mapepa labodza uzembetsa ndalamazi komanso pogwiritsa ntchito njira zosavomenezeka oyimira boma pa mlanduwo wamaliza kufunsa mafunso mboni yomwe anaibweretsa kubwaloli amasauko chankakala omwe akutsogolera maloya oyimira boma anati iyo akonzeka kubweretsa mboni 7 kuti ziperekerenso umboni kubwaloli
aife zinthu tinganaluza ambapo bwino monga modzi kuti tinatenga nthawi kuti nkhani yambike koma lero takuonda kuti mbali ya boma tamaliza mboni kuthiyo yamba mawa alitipitiliza ndanza atu wamina kwenye wa imbi kwa mirangu kutafuse kwa mfuso angapo ndefe mwena tizama lizitza kwa malizira kutiti tanele mbo ni mene tika kanenda hawa imawa roti za buwe tsaso mbo ni ina ya juweti mawa amu imbegezele kutiti ya kamaliza nzatu owa imira mina kutuwa imba mirangu wa ifitu kwele tsa mbo ni ina kutitipitilize kukereka mbo ni kukoti kutinkani mene kutimaliza nena mbo ni zimeta kwanza ulendo uno meti malize la china iziriko mbo ni zinae mboni zonse kwa mlandu mene zilipo mboni 17 ife mwanga mbali ya boma tilo kuti la kuti mboni zatu sizo kunzeka kunena chulungamu mene nkani mene inaidera
ndipo mmozi mwa maloya uemila anto organizeredwao ati ngakhale boma la kunzeka chonchi iwonso akunzeka kuteteza organizeredwawa
titaunena kuti state yapanga parade one witness amene wakamba wapanga tenda audit so ifeyo mawa ndi kuti tizafusa za audit zimene apanga tendazo handifo konzeka sitingakambeza mbiri ya kuma ndifo konzeka
ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake
President Chakwera wati ali ndi chikhulupiriro choti mavuta kusoka mafuta tsopano achepa potsatira ulendo wake wa ku United Arab Emirates. Dziko la Malawi lakumbukira tsiku loona zaufulu pa dziko lonse polimbikitsa mgwirizano pakati pa boma ndi mabungwe olimbana ndi mchitidwe ochitana nkhanza. Ndipo boma la Britain lati lithandiza pa ntchito za maphunziro ndi ndalama zokwana 39 million pounds zomwe ndi pafupifupi 90 billion kwacha.
Pezani nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa sambalata Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine mese za mama komanso tipepese kuti sitinakwanitse kumaliza kupasirani nkhanizi ndi nzanga Savita Wirima amene amapereka mawu achiyankhulo. Tikufunirani usiku opambana.
Sawa inose madzulano yafika sonthe jati makupatsani za nyengo. Pali pano tikwembeza nyengo ya mvula ya mabingu kupitira madalaini a mdziko muno, makamaka nchigawo cha kumpoto, komanso ena a nchigawo cha pakati. Mvula iyi kuyembekezereka kubwera ndi mphepo ya nkuntho, ndiye chiyentose tikakhale osamala. Namondwe otchedwa Chido wakhazika nyanja ya mchere ya India, ndipo pakanali pano nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo ikumuyang'anira, ngati pangakhale kusintha kwina kulikonse tikudziwitsani. Koma usiku uno tiyembekeze nyengo ya mitambo ya patalipatali kupitirira madera ambiri a nchigawo cha kumwera. Nyengo ya mitambo ikhalapo mchigawo cha pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Tuembekezaso nyengo ya mvula ya mabingu kupitilira madala ena antikaucha kumpoto. Chimodzimodziso mawa mamawa tiembekeze nyengo ya mitambo kudzapitilira madala ena antikaucha kumpoto ngakhale nyengo ya mvula ya mabingu. Kudzafunda mawa mamawa ni madikiwe kwa na 25 kumangoshi kumasi kumonki be 24 kunsanje kumasi kwa ngabu kumatembeze nyengo yofunda pangono kunzuzu kunzimba ni madela mbili antikaucha kumpoto. Mawa masana tembeze nyengo ya dzuwa kudzapitilira madela mbili antikaucha kumwela tembeze nyengo ya mitambo ya patali patali antikaucha pakati kumaso kumpoto kwa dziko lino. Kudzale nthawa mbili mawa masana ni madikiwe kwa na 38 kwa ngabu kumaso kunsanje tembeze nyengo yotentha kumangoshi kumonkibe kumaso madala mbili ampepele mwanyanja. Kudzale nthaso kumpoto monga kunzimba kumaso kunzuzu ni madikiwe kwa na 28. Mkusha lino lachinai tembeze nyengo ya mitambo kudzapitilira madala mbili antikaucha kumpoto chikaucha pakati kumaso tembeze nyengo ya mitambo kuyamba madala ena antikaucha kumwela. Tembekezeso nyengo ya mvula kudzaoneka madala ena antikaucha kumpoto pakati kumaso kumwela. Madzulano munali ndine Tapuwa Kuta Kumutu kanozindikira dziwani za nyengo.